kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilayd shalay sowma noqdeen dooban haweenka durbin jacdiyaay sowma noqdeen dooban aan haweenka durbidi
exclusive
aye
Adam on the beat.